Umva nakubwiye nti haguruka uvire mu ntebe ibyo ndiko ndavuga ntivyumvikana. Deziemani umwaka wa kabiri uje kurondera umukobwa wiwanje ivyo bisoma hehe
kintu cyamba gikomeye
wowe renda kubiye ntwe buramenye umutwe kuko ngani mu rugi wanje marure rimwe kabiri gatatu wahagurutse wamvire mu rugo wasohotse ushaka kugenda uri mubi ndakubwiye ushaka kugenda uri mubi
oya mama mureke kandi umuhamagara uvyogo ntumuhamagara
ntegetswa kumuhamagara nyene uvyogo
mama
Ruvyogo nyaruko nabare natewe uri he nyaruko natewe
mama tuvutiki
nyaruko nabare
uvutiki
ngo ntabare
eh abaye
shaka ko umuntu uno mushenze ngaha mu rugi wanje haguruka
we peti haguruka
ushaka iki
cyane ko mama uje
haguruka
eh nzibira mu gikoni wewe uri amemba wewe
sohoka
ewe mama uje avuza ati uri muzuma waje kwiba eh Usaki kino. Eh, come on, my
yard.
Come on, come on. Come
on,
come on. Come on, come on. Come
on,
come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come
on. Come
on, come on. Come
Berize
itabaza simama
subiye no kumubona garutse nga
oya mabuja
subiye kumusanga
mubabare mabuja mabuja oya mabuja mubabare mabuja mubabarire
nakugiye ko nakurumye sinda musha
nene wo kwemera ibyo mabuja ari karago
ngo tezie man
Oya mama uja mureke mureke mureke
haguruka
mama uja mubabarire
wowe
nawe rumba nyene uka muntu namusohoye namukubitse eh unamusurangurira gafare ndagukuye umwazi kwizose
ubona nawe ibintu maze misi wigira
ngana nte sindim
hari ya mukazi yari ukuje kukubona
ufite uramas Ele, 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 ele,
ele, ele, Now got
I'm not going to be able to do it. مانا سوك none genda navuga wacomotse peti nyaruka ndagucorera ntugire breme nyaruka petit fresh dog on your mom and a quemera petit. No good story. How's that much or of it? Oh, yeah, dog, got a canal with it. And I go. Mbiliza, aha, undu musi ni nadza. Nuzi nchoreshi.
Maayina.
Siko msa? Baile, nune genda, kigani ripta wakuti.
Ibuke. Wala kuchore,
wii, uke. Uwe, nuka naenda kukumbu ye, mana, wii, yo, mana, wii, mana, wii, mana, wii, mana. Anu kuno chaka ngachani ipira. Urumba. Narinda kukumbu ye, unge pijambele bibaho. Hello?
Yes,
sir. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
going
to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Urumba ye mubiro ingira ntonde mubiro no cyanambara ebano nka gwebereza yoreka ewe
ndi jewe ndi wewe abantu fana berekini aba mama
mbe ho kuri sevarane
ariko ni waza muhirana n'umuto zuyamba
iyi muto oya nzoza nk'umukwe
I'm going to go to the house.
Urumba, nuriraza rumutari mitoma ya 78 mabuja numvara mamagaye. Ngo wewe ubyago navuga tsama mabuja. Ngo nyaruka hano ndagenda. Mabuja namgira musohora umuhimbiri umushenzi. Eh nkana je bonsohora cha unufitin.
Oya mfiriza. Ibyo byo kwa mabuja ni kwa mabuja wawe. Si byo muhira mama. Mama na numuzi mu mustari mu.
Ndamuzi mugabo. Ndamuzi ku mutima.
Ana gurumukwe. Navyo mukwe arasha. Ndabyo ndakwiha kandi turabageza
tutatatiza. Inangora.
Rero uzambwiye mabuja wawe yikanzu wapi si yabahungu.
Iyi.
Nuzo tuyambaye muhira.
Oya. Iyi ndayambaye. Iyi ndayambaye te ku mucopo. Nabakenyezi. Ego arari.
I'm going to go to the house.
Eh, nenda gukumbeye mwe byo gupfa
pana kuzotambaye ikanza ariko mana yanje niwaza muhira
nzoza fresh nzoza fresh mugabo nyoko bukwe mawe
nyoko bukwe ndo narikubujije
narebye 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 wanje kandi rero wibuka ko ndagukumbura
urankumbuye
eh reka nje guteka mabuje nava mena mayuno muzi eh muri na message
ndaf
Ya mangari pisa kasusu. Mana we. Yema nyonya. Oya genda genda mabuja na bangubi.
Sawa. Yaje gute wowe kugira abari usigara uteka mu gikoni
ora ni usigara ari mu gikoni ni usigara uteka gusa napfuye haha ndi wari wapi nshanga tamu nari ngari ngo ko niha urabona nini kwambura nari bwambura ten bari cyo ko sinje lagi mu byo gari he sinje lagi uko aza gacha koma ko ndamwemba mera kwi Tari tunga mbona mena nitoroshe
Wow. Ahani kwa papa siwao. Ahani kwa papa haya.
Ndakwe.
إيه نعم جميل. Mabuja ndakubyura ni wahi ninahisha.
Ubyura cyewe nyene. Umvise? Muza kumbyura?
Oye sindakubyura.
Ni wahisha arashira amasaro uje kumenya.
Eh. Yendo yame. I'm not sure. No, no, Musi can't. Now he said to get into the phone. Good. Oh, yeah. Oh, no, Manda, be bad at the hill. Oh, Nwenza. You're not sabo. You'd have to call on behalf of Kanwenza. Mugabo. To forgive so much of us. Eh? Oh, yeah, Dad. Eh, Mugapana could do a shop for an hour.
Yes.
Uhitemo cyanke rena umviriza ndaguha umuti urukundo rukugwaho n'urundi kendo ndere kibogara kikureshe mukunda nimwinjire mu rukundo ugerageze uburyo bwose muga ntugikunde kugira ngo ivyumviro bigaruke kwa kijya kibogara hama uriya nawe zuru wazoto abeyo mu mutwe wawe no mu mutima afye azeyo
umbumbye ko njya kwandera
wundi none yari yaragutwaye umutima yaboneka yari yaragutwaye umutima wese yari yaragutwaye
ubona
ko tuzuru ari umutima
wawe
ushobora gusoma kugeje na mu nzira namukubise
ولكنك تجد انك 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 تجد ان
jewe naho bize twobaho kubara mu makoro kubara mama wawe
je mwoba na mu mahoro kuko mama siwe mwoba mubanye mama nene no mwoba mubanye
umwe gusa yavuze ngiye kumurondera afisa amashuri bize afisa wa kabiri nkeneye niyo mama nka cyane gukunya afashe nabi si nkujya mukozi wanyu rubyogo barankwisa makofi
kije ni kirofa
pembeni ya belize ndamarama
kije ni kirofa
yo kubyara ni kimwe ubuzima byo wanje gushika mu munsi mwiza uragenda umubwire pembe anyikuremo abe haje mbeho hama mama wawe amurondere umukunzi we data boba n'abakajyohera
urumva ni wewe rero nkunda nanjye ndamuraba yo ni mwiza cyane ndamuraba ndamuraba mugabo nje nibuka ibikofe mabujya ora nkubita ndiko ndateka numva ni kibazo muganda apfa kwemera nyene
bamwemera ubure murakunda
eh turakundanye
aha je bisaba te utume
eh
te utume bavuga ko turambira ngo ngufange
oya bebe
هاي
هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي ها Yari kibazo mfise ni kimwe.
Gora nanze kuri umuntu cyo ubwenge ana kutanga kunyera hakuri umuntu wafeke mu mutwe.
Eh mpimitwe. Ngire gute. Muga wibuka ko nzoza kwa mabukwe. Iwanyu warantumiye ereka sindabyibagira.
Ndagukubita amakofu nkaje barabaguha.
Eh we unkubita nimba unkubita ibibi.
Unzita rero dogara
nawe. Ehe.
Surabere.
Ndaberewe.
Kanye nuwo mukogena kumahugurira.
Oh yaye gusa yarambiye uko ejo azonjana muri shopping cyangwa hirya ejo cyangwa hirya ejo. Urumva ngo nzonitegure cyangwa ngo namugira nta mwanya, nta mwanya.
Cyangwa
hirya ejo. Eh, ngo namugira nta mwanya. Ehe.
Ati hake nyene mukundane mukundane. Bira kuzera. Mukubitinda.
Ndamukubitinda.
None.
Ahubwo. Nurondira gacamburete nkapanga gacamburete nkamucamu gacamburete.
Muko mahaje nyene kwa mabuja.
Urumva rero. Ayo kadaye mu bana karampfuye.
Aragufiri.
Yego.
Nawe waramufiri.
Yo!
Wewe urumva ko ndakaza wowe no bibona
gute. Jewe. Jewe ukuntu ndabibona. Nari kumushyira mu nzu. Mugabo rero kibazo mfise ntanzu mfise. Urumva nta kazi mfise nkoraje wabo. Ndagaragara
oya kazi ndagafise.
Rugo.
Neka ja kazi uba ni wabo.
Eh kare kabasiri mu nkamwe mwoja kuba mu rubyogo. Eh kare. Rubyogo.
Rero
wewe kimwe wewe kimwe na uko. Ati hajye nyine
ahubucumuteranika.
Ucumuteranika. Hajye nyine wabo. Eh mabuja bimenye yo nyica. Mabuja bimenye kubera rumwe nawe kandi arabakunda. Naye hina muterere ndahajya nyene.
Erega wena zuru nti sico kimwe muratandukanye.
Kubera je namahajya.
Kubera wewe wamahajya kandi.
Menyerewe.
Eh kandi ujya mu kokwa wewe yakwirondere wumba wewe ngaho udatomboye. Wa rogoroye fatira hajya nyene biko ndakubwira.
Cenje mutware.
Usubiye kuza kuzuranya sanga
ibikini. Basi ngo pesha bitanu nzo mujane mu hotel ya bitanu ndamupomponereye.
Muhirwa wena nzira iyo ntacumba kiri.
Eh icumba kiri iyo ni.
None ushaka kujya mu hotel kugira iki? Ahubwo bagufatiye mu hotel bona gufunga.
Agiteke nikere
hajya nyene muhiri wa mufatira hajya
nze ndampomporira hajya nyene
hajya nyene muhira kandi ufite nasi uzogaruka kumbya ko tabaye
uzacho mpepe
shatango turakunda
eh
turakunda
eh none ni ndukunda
nyabuke abuze kuza kuzambwa ngo tumugenza utabikunze
eh
uzogaruka
sinzogaruka
eh taruko
eh unokuri nokuri umviriza ico kintu mbiye nico mugabo rero nubwo mbiye ngo ndaga pompore burya rero ndumva ngo gupompora mugatsi nzukuntu nzobigenda
Nyigisha
nta numunsi numwe.
Rekakuzurikira ko umuntu watari ngo nta bintu byatari none ntagwe mwiye.
Eh nyigisha none.
Ndibaza abandi bagenda.
Oya ahubwo wari kunyereka kugira ngo ndoshike ndumujwere.
Senda wari hanyu je nanje nta byo nzoge ndubatsi none wewe ni wangu.
Eh reka reka.
Kandi utoga ko kunda umbwira ko byagaze
neza. Eh. Umugabo ari kunyigisha wa.
Nta byo.
Eh kareka wewe biraboneka nawe kuri umujwere wewe.
Basi nzogenda nivyanka.
Eh. Nzokenza ndakubwira kitoko oyo fresh dog uko vye
ndagutera inkuru duhuye na mabuca mbe ni mabukaga kobga baby bokana avuye gusoma upfuri ngaho
agakobga kagama kamabuca
kama
gatoga ati ho
wewe urakubishwe n'uti urakubise mama ya
avuye kugurika
ubufu
ubunga wamubonye
abantu bane muko ibiro bibiri
barakumene uwo mutwe
Ariko mabuja nawe akumaze makomande yo bugari Navuye ruguru mpungu bugari
Ni watete
Eh
Ni watete
Nari natete umuceri n'inyama
Narabaye kugura ifizi saa za saa sita
Oyo usanga n'ubunga bwo mwijoro kuko ujya mu demo ni yariye
Uwo mutwe barawumena sha
Rona
Kivyogo
kandi ndi muri kariye wawe
Nawe wavunjije mivunje no musi wahindu.
Iyo ne musi yakanzu. Yakanzu nayihebye. Ne musi no kwambara igitambara kukindi.
Eh. Sizi kuvuga amajambo gende niba gushishura.
Barahumeje. Nute kandi namabuja wona mbonye kubati.
Oya reka ngende.
Ajya kwa masumbu.
Reka ngende ntabe.
Ndakuburi.
Akomera kuza ku gatwe no fike rwaje.
Nyaruka.
Sister. We rero.
Bye bye bye.
Bye.
Se bye.
Sister we inkuru tuvuganye niyo. Reka ngende.
Wewe
utogara kumbira ko byagenda.
Wewe fresh. Barakumena sha.
Mugabo urafise deni njya kabizo kanje wewe nubwo ukanyima.
Toka cha hiyo. Wa mutwe barawumena.
Mama, urinda jyo cyane no kunya kiraga.
Ibyiza n'umurugo nibumba. niho nibera niho mu rugi wanje
nubwo nyene umwanya wari watuguye ariko cyakunze
kunya nanje nishimye cyane ko bamwaje mbere nagomba nibaza ati by'akazi bava bibafatira uburu mwanya aha buje napfuye kumva telefone yawe yenda fati imana ishimwe giratsi
gusa ndaryohewe byatari sinzi gusa na bya biri twavugaye nyene sinjye ndibone ndabibonye bizi ibyo twari twayanze wari wambariye ati hari ikintu gishaje cyiza nzokwereka kandi nzoryohe
kirahari man kirahari narakikubiye nkugira ubwoba
nanjye ndakiriniranye gishika cyinshi cyane
amahamagare aze wirabire na karinka niri kuri tele bakayibona so
ego ashi kanyamuriza ndibaza muri munsi kara ashi karanyice
Berize Berize
sama
uri mu biki uramutse umushitse neza numwana wo murugo numwana atakubagana numwana atangara numwana indero naramukwijije
ehoho nobandanya ndamuraba sino muhaga kuko umutima wanjye wuzuye umunezero
ndakare
uri mu kubura kose ntandarutahura neza aberize mu kubamiza nicyo tatahura ndindira mwanya basubaza kwitaho
Wewe washebe wewe. Ufisi nyishu wewe. kandi ugira ngo harabizo gushikana nako bizo kugira
gushikana wewe
bere
yumva ibyo mama wiwe amu